Church of Christ, Bible, and the Mujumadi Esso, or Radio Universe 105.7. In the Akupuasi, so I hear you so I'm an Awatri Aqua Pro about you, you. Where's I'm Yanni and Opey, Eddie Akra, myself, Cratchers of Four. Yahopo, Ed Doyen, a seven a chair quine, near Somono, Ayana Canyon Amo. And Luntina, Church of Christ, about when Chemin with the Biera, no noon, a cousin, Sia, and Opa. Oh, Radio Universe 105.7. Yejina Petro hume di kainti enayin. Yimiluba akoso di bodi ebreo. Ae kase. Subika asemwa. Manon kane si kopon asem. Subisu sumwa. Manon sumu se fri. Ahon di akopon ediyamom. Nanamisu so ashe kopon enyo nyam. Ade nyine emu. Enyo nyam enitumi. Wane da da. Amen. Yanko ejine nim on paibum. Kron 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 hen asafi huwa. Aja utumi sunu adoye do osun. Aja osun na okron esini eme nyinara. Ene wenu asem so ene di hui eba ye. Udi ni siyan ene bo adie nyina. De etosun son ene ahumifu unyume nyina emu. Weche se osun na okron. Ebekosu eyi waye. Esan se enfata. Ene entrontron efeta unyangu pon. Na siye efeta unyangu pon. Because of Asumo, because of Asareo, the son said, Okron is in Menara. Yes, also the Afunsunina, but chess of my Ghana. Would the Afunsunina, chess and crown cray? Would the Afunsunina, chess a saffo? It's me, I said, Afatonia Hopon. A man when Yanni, because so a boy of Hobine, and then the Muninara. You 2 year my Ghana, a shampoo, so, and then a year to a ba, a year penny four, maybe a new. In fear, nigh dear Nina Emo. If you send up all kind of home, maybe beer, I assume, Dimo. Oh, I'm right to a bay, any about turning in a cheek. A Magana, a dinkunim, let me a don't have a see. It too, I are for you now, shamopon, sir. To my throne, so I saw me a rear. It too, I could be for you now, shamopon, sir. So do be ever corner, do be about a sweet Dimo. It too, radio universe in 24 years, shamopon, sir. Bekoso atrenu nsawa mso. Na niyebema afidye yi. Eni jumedia huro yina akwe ni muno. Ango pon adi adomu wa. Itu ajumaye fonswa. Eye jumaye shengu pon sase. Uba atrenu nsawa mso. Nuu biya bi sadia huro biya. Ango pon aya wa mbresin. Emla onse mbeyi. Kosumaye enti asye. Niti niti ango pon asema siye. Esa ase. Odi onse mne maye se. Niti nati asye. Muni enche asye. Nuyye nye asu yibye mu. O kriso yesu di mu. Amen. Yasama wakwa babio, Eba Church of Christ, Bible, Ewekemu Juma Di Eso, oh, Radio Universe 105.7, Chro nama etuho, Enine nama yewi biyano, Zwenye mkwa yano afre, Eba Gwidini So, 0244-04-6393, 0244-04-6393, Eye nama yewi biyano, You know, kind of fray about Green So. Your friend Joseph, a four coming upon Ayadum, the goosey Nasema, a man quano, a brewer. So, we share no so bear now tree, me nunia, Yenunia, a sia, a disia, a yet Sabbath. Nansana, Sabbath, and what is your banner? Na, a disunity, na, ye. The church and the kingdom. The church and the kingdom. Ain't it be a. Ebobuni nyina tofa nyabeti ase se Kristo edna safo abesi ho a onam so eje adasama nyina enkwa ni yesia ni mebebre afa okwan a asafo no fa so esori nyabopon ne ho aguhia se ye hwe dapotia asafo no ehya ase esori nyabopon enam activities ahorra and involve worship. And no go here say, ye hwɛ adusua a ye sabbat. Ah, Hebrew Casano, or fellow Shabbat. Ah, in tears ye in an say, or home ye. Hana or home ye, a yokokrokono, or bad yeno, or ye hopono. And odin sia a bad yen in a. Na de to son sono, and a home ye. Yabe was saying, home ye muno. Or near a kadifubi et transia. Wa mfa no home na no ama won yesia e ho ade bebre ti se Adam Set Enoch Methuselah Noah ena Abraham ena Isaac ena Jacob yesia ni nyina hu se Yakopon no home da di no wa mfa ma enkrofo a bebo din aye from patriarchal age agyan breso no wa mfa sa no home da di no ama won ena yebe hu se Whom the Dino or the Mauman Baco, ah, your flow on Israel. Ah, your boon say, Israel, no, nay, Jacob, ne ma do me, no, a do me and son or back home, and that day, you know, yana do me, no, idiot, so. And to do me, no, no, and now, you better flow on Israel for. His son say, now, papa, Jacob, your son, you did Jacob, no, I be in Israel. Sa enkrofoi ene yakopɔ ede ne mra semdu ene mra horo nyina ema won na emra semdu no no ne etoso enan no aye sabbat no aye shabbat no ano de ma israfo no na yebehu se ode ma israfo no na condition da ho no enie condition da ho no ne di kan ye kan no Exodus chapter 20 Verse 1 to 17. Exodus chapter 20, verse 1 to 17. Na eyemran semdua, Mosi ekwa jienu wo, Martin Sina so, edebre Israel fono. Ah, biena etoso enaye ewu muno, eye sabata, ye kahon asemno. Eno kacho on se, ka humida, na ye no kron kron. Ene siyana ye ajuma, Na ye wadie nyina na deto sonson no ye homeda ma awurade onyankopon enye dwuma biara ewo mu woni obabarin ene obaba wakoa ene wafra ene mmoa ene owo a owo ofie apron emu na nensia na awurade ye osoni asase epo ni die wo mu nyina na homeda eto sonson no Enti na Awurade hyira homeda na ɔyɛ no kronkron hyɛ no so paa ɔse Onyankopɔn ɛhyira homeda na ɔyɛ no kronkron akyinnye biara nyɛ ho sɛ homeda no na ɛyɛ kronkron na ɔhyira homeda akyinnye biara nim na ɔde maa Israelfoɔ no sɛ ɛnyɛ nsɛnkyerɛnne Enna oni Israel for nintem. Shana zupao. Exodus chapter 31, verse 12 to 18. Ya kinkaye na oche kye mno. Ya besa studium a kinkaye. Ama yati ya siyese. Butaye anu pwande. Humidegie no emma Israel for no. Enye. Ose, Exodus chapter 31, verse 12 to 18. Na wareka, waresa kachre Moses se. Kachire Israel for no se, mi humi dano die, mungwe se mbedi, efi se, eye ensenchene niye a edame nemo ntem, mu awon tu atwaso nyine emu. Shana nsu se, osi eye ensenchene niye, edame ni Israel for ntem, wo awon tu atwaso nyine emu. Sa awon tu atwaso no, eye Israel for asifu nyina, enwa se mlo oka. Nenye wiase nyina won to atwaso esan se ebinu susu se awon to atwaso na oka ho asem no efa wo ho e Israelfo ho asem na oka minsi su bio na hye ne nso Exodus chapter 31 verse 13 o se kachre Israelfo se me humeda no die mo hwe se mo bedie efi se Eye ensenchene niye a eda menemu ntem mo awon to ato so nyina mu eno na be ma mo hu se mene ewurade a mete mo ho muni nhuda no efi se eye kronkro ma mo obiera obegun hu fi no obekum no obiera obeye mu adwuma saa da no obetwa saa onipa no afi ni ma mu atwene mofa enensia nye adwuma na de to so enso no de eye homeda mo hu me kra eye da konkron ma awurade obiera obeye mu adwuma homeda no obekum no enti esese Israelfo di homeda no wo wo to to so nyina mu efi se eye da apam eye sanchani eda meni Israelfo no ntem da efi se Awurade de nansia na ye oso ni asase na da to so nson no ohome no de dojo ne ho afebre a oni Mose kasa wie ye wo bipo sina so no ode adanse apon mienu ma Mose abo apon a ehopo de ne nsatia atwo chele so passe o se sa apam yi a mede ma Israelfo yi eye mene won tem ensenchenene sign between God and Israelites na o se e wo ho ma mo awon toatoaso I want to atwaso a eche se generation to generations eye Israelfo mu I want to atwaso na I want to atwaso no nyopo na ahye ho se eye da apam ema meni Israelfo no eno na adifo no ye nche no so se adifo no nsem bia ro bekan bia no omo bo Israelfo ne kokko omo kai Israelfo no se weye apamo a hopo na Moses so ese ese muni so enti ba biara difo no beka ho me jadie ho asem bia no eye ne e hopo de ma Moses ena osi so aka kire wo biom na shere so se adifo no nsem nyina no nyahopo de she wo ano se omo Israelfo no kokko na Israelfo no enyi Yakopon asem so kisan se eye awo ntoatoaso Ezekiel chapter 20 verse 10 to 12 Ezekiel chapter 20 verse 10 to 12 esan se na eye adifo no duty se onbe kire Israelfo no na onbe kaka Israelfo no no mati me di Yakopon asem so ne mra na temudie eso no ombo nkoko se maka no nti Ezekiel chapter 20 verse 10 and 12 o se ena me yi won free mizim asase so na me di won free mizim asase so no me di won ba esre so na me di mashagie mawo na me mawo hu matemudie a se nipa ya onyemu enkwa no nanso me de me homenda ma won se enye me ne won tem ensenchenene na ohun se me ni awurade a meti won huni mu she sansem yi so emra ye kan Esra chapter 31 ene Esra chapter 20 no we hope all cars have some croya. Etre is a forno. Na a dear forno so assay simubium. E ka is a forno. Et a human biara. Efa a dear forno in some one beca biano. Efa is a forno. And if ya Ezekiel chapter 20, I can can ye. Exactly like Esra chapter 20, Esra chapter 31. Shall ye be him? As some cronwana, Udi for Ezekiel, Eka, Atre Israelfo. And to say, a ye Israelfo, and your point term, essentially. Now you read Deuteronomy chapter 5, verse 15. No? Deuteronomy chapter 5, verse 15. No? Shall we say Deuteronomy human in a repetition book? A Yahoma also see a tribute. Also see a tribute of Famra. We hope all the man who say no. Oh, my ten sinners, no. Be poor sinners, no. And we see him. In Deuteronomy chapter 5. Verse 15. Osi na kai say, na wuye akwa awo Egypt ana Mizrim asase so. Na Awurade Onyankopɔn de ensa eye din ne basa wotim yi wufri hɔ. Ɛno nti na Awurade Onyankopɔn hyɛ wo sɛ di homeda. Condition a ɛda homeda die. Ɛno ne botae ne yɛka kyerɛ wo yo. Ne di kan no. Yabehu se ose eye nsenchenenye eda Israelfo ne Yehopon tem ene le toso mienu ose kai se ukoya akwa akwa yenti ena Yehopon hye wo se di humida e akwa ye beyi na hinfo ne koya akwa no e Israelfo no a omukoya akwa ewo Mizrim. Omu kwa ye enkwa ewo Mizrim. Na Yahopon se, ode basa eye din. Basa eye din ni se, emna feru, ampese Israel fonebe kono. Yahopon di nsenchene niye, eni nsema horo edu, ede ba Mizrim foso. O hawa horo edu ade ba Mizrim foso no, di atosu edu aye abakan wu no efini paso ekosi emuaso no epusu feru ema odi ahometie ema Israelfo no kwan se onko na won ko sori o Nyankopon enu achi kura no san ya so odi biem ema won yin akowu eponi mu Nyankopon ka se odi abasa emuye din. And the year is that for the film is I am pa. And let's not say, Munio Meda. Munio Meda. His son said, no party and sir, a muya din, and a you won't free a year is him. Send me kind, you know, a default is Nehemiah. Nehemiah chapter 9, verse 13 and 14. Nehemiah chapter 9, verse 13 and 14. So says, Subio. Etre Israelfo no ose osane bi ba bipo sina so ni won kasa firi soro na ode watamu system a etre ne nokre emra ne akwanchre pa ene ahyede mawo na oma ohu wo homeda konkon ene ahyede ene akwanchre. Na wunam wakua Moses so ma wombra. Adifo no esen aka Israelfo no tibia na wo mu a Yehopon nam ensa eye din so eyi won firi Mizrim asase so. Enti se adifo no ka humidadie adifo no ka Yehopon mra na oka kire Israelfo no enye wo ganani na oka kire wo. Esan se na ye ni tefa ewe hopo apam ho amama mufo gentas no ni ye ni yahopo efamu apam biara apam yahopo ne oman bi wo ne ye Israel enti se difo ne ka ho asemo a hye no so pa. All the prophets of Israel reminded them concerning God's holy Sabbaths, good status and commandments. A difoli nyina eka ensemo a we hopo ahye se Israelfo no eni so efa ne mra a washama wo nyina emu eno na ye hwe Psalm 147. Psalm 147 sa kotechi epie ye eh na otwe a etwa mu no Now Psalm 147, verse 19 and 20. Itwa asem no tia ema ye ti saa nsem yi ase. Psalm 147, verse 19 and 20. Atada nso ema ye saa kotechi na yampa itwa ne aye kan nyina so eto. Wasi oyi na sem kire Jacob. Odina shedie eni na temudie kire Israel. Wanye oma biara saada. Na temudie no wonim munyi Awurade aye. Enyum a David etoye etwoto ho ma aye no. Asem aye kan nyina no otwe tiawa. Wasi oyi na sem kire Jacob. Odina shedie ene na temudie kire Israel. Wanye oman biara saada. Okase wanye oman biara saada. Egypt wanye saada. Philistine wanye won saada. Ene amaman ye a ukọ Old Testament mu aye mention nyina no. Wanye won saada. Wanfa ne mra a ma won da. Odi ma Israfo. Jacob ma Israfo no odi ma wo. Nti we kye se ne humi de die no. A eye kronkron no. A o shira so no odi ma oman Israel kutu. Afi ye be fe. How to observe the Sabbath. How to observe the Sabbath. Senye ubedi medam ni. Yewo enyema ahoro enson ene ngotwe a ibebe pensempensemu nya hwe se ekwa be na omfo aso di meda ekwa be so ena Israelfo no omfo aso edi meda no ni di kan no osi gates are closed osi na odi meda no a omuto apro nyina mu emre ho ponde ofredi ni ma won no mo osere so a no mo de ntomadan abobo obo omo tra bia ho ni nyina no mi dadie et ni dru a omo ntra enko akirikiri a ko si se omo si si adan no mo tu afasuo efa Jerusalem ho nyina no no mo de epon to ano no ebe ye mra se edru hu meda yantu gate nyina mu yantu apon nyina mu ne toso mienu humida time no sacrifice in sabbath se affordable e ewo sabbath ni mu ye toso miensa no work esa omuye aduma biara esa omuye aduma biara ye toso enan punishment humida die ne ho mra ni se oto a ye ho asotwe ewo ho ye toso enum the offering of the Sabbath affordable for the bomb one war a year with the demo. The Tosu Ensia Sabbath years of release. With the dear infie ah or did you won? The Tosu Song Sabbath and Jubilee years. With the dear ne and sepa infie. And at the Tosu Mochi that the poor of the your people may eat. And what they leave, the beasts of the field may eat. Ma ahia foni di asasene so. Nandye ubeja manono akano. Inwe mumuwa imi. Weni ensamua. Yebetu yebuase. Nia empensi empensi mu. Afase. Se udi humeda a eiza fono humide di enua. Di emani edi mu. Eni niyema ye ubobo suyi. Nti ye behe li kan no o si gates are closed o to apun mu Jeremiah chapter 17 verse 19 to 27 Jeremiah chapter 17 verse 19 to 27 o si se Awurade ka kire mi nie hye no so pa o Oh, sir, embra, I hope on them ran ma is a phone on Moses no. No more a sesso. No more desert so. Ah, now omo ye tents, omo bobo ten tents. Now we mitre kena asaseso. Promised land no. Now boshe asasis no mitre ho. And to sell so no mon namino. Kosi se omo ba Jerusalem. Now we see a dying. Now we to a first show. Efa Jerusalem munina. Now we nya a difwa. Now we kai kawe hupo emramo. Enuna Jeremiah. Eka sasemi. Eni akinkanya ekinkany. Jeremiah chapter 17, verse 19 to 27. Na 19 was say. Se ewere kachre minye. Koko jina omanfo ponkesia juda ayemfo dimu ahyemfie ni mu ne Jerusalem aponkesia nyinaa mu na ka kire won se muntie Awurade asem juda ayemfo ne juda man nyinaa ne Jerusalem fo a mofa apunmu ba mu no nyinaa se Awurade sie nie mo hwe mo kra so yie na manso a adisu biara homeda anfa Jerusalem apunmu emba mu na manso a adisu biara nso emfiri mu mfiri mu emfiri adi homeda na monye adwuma biara na munni homeda no konkon sedie me hye mo agyanom Shannon so, where potassia say, oh, can kind of what yama or whoa? And ye won't you mean yama or sa Ghanani? Won't you, my own sa American? Never mut ye, I can kind of a sense of you a worth him. Let's hear, say, Jeremiah chapter 17, verse 9 to 27, let's say. Odifo Jeremiah se Yahopo ka kire no se onkan kire Juda ahemfo ani obiara oti Jerusalem se edu homeda onso abibiara enfri Jerusalem apunumu mpie na se uwo Jerusalem apunuma chi so a efa bibiara enfri wo ma Jerusalem mu na Muni Homedan. Na eye kron kron emma mo. Na meshe no sedye meche mu ejanom no. Ejanom o yusu orono. Eye Israel fono. A o yu mu fri mizrim asase su orono. A o na mbozi so edem rane ma wono. Ito kase ejanom wa. Enye patraka e di wansem no oka. Se Adam, Abraham, Seth, Methuselah, Noah, any Isaac. Nemo oka ejanmu wo ni Jeremiah ekan wo. Jeremiah chapter 17, verse 19 to 27 Noah. Or refer to one wo onko ye enkwa e Israel fono. Ah, nyakopo ade basa mu ye di e yu onfri mizrim asasoso ba ye no. One oka wansem. Wasi. Na munni homedan konkon sele ne hye mo agyanom na so wantie na wo amre wo aso ase na wo sene wo konkon chiribin de ebeye na ontie na wo ampe atentene na ebeba se Awurade asem nie se mo antie ne ma mfa mo fa adisho bia free kronu mu apumu ma mohumeda na munni homeda no konkon enye mu adwuma biara ntire na Jeremia asem a oka kire eye Israel ene Juda merima ni nyina ne Jerusalem fo nyina se obia momoden se edru homedadie tam no a ese se di biara efri emu fri chenso pao na se Gates are closed. as I said, almost to a puny name. Into how to observe the Sabbath. You did kind of say, as I get in a me a day, a talk, na omudi medan. Nehemiah chapter 13, verse 15 to 22. Nehemiah chapter 13, verse 15 to 22. Yes, I said, a different one, Oma. So, make a car is a phone. Then, you have a pompous omuyintino. Na, or kaikao. Na, Nehemiah chapter 13, verse 15, or say, Enamunu, Enamunu, na, mihu, Judah phobi, ah, what ye tia, and sechi, amena so, hameda. Na, the a yo, a fear fee, and so by. Na, what de, swaswa, infuma, mu. Wadi ensan so ne bube aba ene brodomane ne soa hodo nyina ba Jerusalem homeda na me bo wo kokko da a oreton nyane no tie ne ye pa o Jeremiah esan se no ye odifo nti na ori nyahopon asem yahopon aka kire won se won kan kire Israelfo nti o se Judafo bi so ye aso de homeda Edi niyema efa dianene eniyema bi eba humedemu na obo wongoko. Obo wongoko se da oreton nianeno na tirifobia o timko wongso de empata ne adintondie ahogro nina abaye na obeton humeda ma juda maene jire samfo. Ena meni juda Mapomba no hame. Na mesi wonse. Asembwani bena mulididi di kum humedami. Ose asembwani bena mudi di kum humedami. Ne se humedadiye dama. Se obiye mu ajuma. Obiye mu asodinya. O kum humedano. Eti ose. Ese se humedadamo. Obia ton die enso obia ton die homeda no nanso ose juda fobi ya so den eton ade homeda verse 18 ose enye sa na majanom yeye na ye nyakopon de boni nyina ba ye ne kro yisu na menso me debi reka Israelfo so abufo ho se me rekum homeda yi ho yo pese ochira ne se osi mojanom a yopon na Moses so ede humredie em ho mra ene ho ahyede nyina ma won no omudi so na mo enema yi a mo ye generation to generation no mo ye awon to atoaso yi ede na mo ye yi na mo de Enema a ese se de ba homeda no beton na mudi kum meda yi nti Israelfo no Judafo no bi eya aso den a wani niana Nehemiah udifo no eka nyina mu verse 19 na ansa na homeda reduo no esun refri ase adru Jerusalem apono mu me she se ontoto apono mu na me kan se oyiri jise meda no atwamu ansa na me ye asomfo no mu ebinum gye gyina apono ano na adeso biara amamu meda na jodifo ne adetonfo ahodo no tonfo no soaso a Jerusalem apono achi preko ne ni mprenu ena me bo okoko ka kire won se adenti na masoso adidi afosuo achi se moye sabie mu a meche mo efile sabre no wa ama hweda no biu na me se lewifo no se onwura won ho na o ma monhwe epono ano na oye no hweda no Kong Kong, you so kai, minyakopon, na okra me sedie wadoye bebe no etie wenmu ye adifo no nsemo a na opo nam onso ka kire won se sedu humidadie no a apro nyina ese omututum okase apro nyina ese omututum a geta e ma okwa mo bi uramu e wo Jerusalem no ese omututum na se humidali twemu a na o mabie ye behu se humida no e sha sie Friday and Monday sisukro na abeyie Saturday sisukro shere so pa se na ehyehyeye ma Israelfo no se eduru ho a ense se obia pie ense obia hye bibia ense o hye na odi eye homeda no ntino se gates are closed how to observe the sabbath se ne omdi sabbath no ye behu didi kan ne se ense gate nyina ense omutum ye toso mie no sacrifice in sabbath afodi a obon wo sabbath mu we read numbers chapter 28 verse 9 and 10 numbers chapter 28 verse 9 and 10 ose humla die nyantimba mienu a wadi afi a odi mu ne aduane afodi e isam olonka abupe edumu mienu a ode enwo afori ne eho awisa humeda biara she afode a ekada osho afode ne eho awisa no ho ne no wei ene ensam a yehopon ka kire eye mosi oka kire mosi se humeda da no omomo afode eye mra eka humedadie ho eye activities a eka humedadie ho na Israelfo nyina nim se eduru humeda no a ombo afode na oyemna na yekenkan no ose enwantimba mienu a wadi afe a odi mu ne aduane afode esam olonka abupan mu mienu a ode enwo afore ne eho amisa ose humeda biara ese omudi saa niema no okan Numbers chapter 29 verse 1 to 40 no to bo asekin kan na obeti ase e ose 40 no eye wieye no ose na Moses ka kire Israelfo no sede e Awurade hye Moses nyina ne efa humeda die ne activities a involve humeda die nyina no Moses e ka kire Israelfo no sede ne hopo on ka kire no se wonka uve 2nd Chronicles chapter 31 verse 3 2nd Chronicles chapter 31 verse 3 bresu sem homa etosum yinu ti aduasa baako imumi ensa no osinna emoa efri ohe enu mamu no odima osho afode anopane enumre osho afode ene humenda ne abosum fofro ne afashe osho afode no sedie watro no ewurade mra emuno no ahemfo ne nyina nim adifo ne nyina enim se edu humeda ombo afode ombo afode e de confirm sabbat no ele she sabbat no anu nyam Ezekiel chapter 48 verse 7 Ezekiel chapter 46 verse 4 to 7 Ezekiel chapter 46 verse 4 to 7 and so e confirm near numbers e kan ye no o say na o show for the a obrempon mfa emre wade no ni homeda nyanti nsia oni dem ene dwanini a ne honni dem ne aduane afode odwanini no de efa ne nantwi nantwi enwanten hoho aduane afo de a ne nsa besusuo ne enwo tututua a eka ho no boso me fofro da no weye wudadie no ansam a efa eye afode a ese du ho a ombo nyina ntiadifo no nso ekai eye ahemfo ani Israelfo nyina se ahyade a ese omudi suo enie how to observe the sabbath nia ese se omudi sabbath no enie yidika ne ebehu se ese gate nyina yetum gate nyina yetum ene le tosu mi no sacrifice in sabbath afode a ese omobbo ewo mudadi enumu yetoso miensa o si no work ensese oye adwuma biara ensese oye adwuma biara satam ni drua ensese oye adwuma biara eno na nyopon de ma won manti sina so a mosi be kankan kire won Esra chapter 20 verse 10 Esra chapter 20 verse 10 o se eda etoso nson no eye homeda ma awurade onyahopon enye adwuma biara woni obabani ene obaba wakoa ene wafra ene umwa ene owuwo a owo okuro apunmu ose umudade ni duru a eye Israelfo no ose se obiare eye adwuma na se obiare eye adwuma Esra chapter 35 verse 1 to 3 Esra chapter 35 verse 1 to 3 and also Esra won say Esra mo ye adwuma biara o se na Moses shira Israel asafuni nyina na ka kire won say ensem awurade ahyese mu ni suo nie enensia na fa ye adwuma na deto sonson no eye mo homeda kronkron mode home ma awurade obiara obe mo adwuma no obekum no mon soja mo tabia nyina homeda na se homeda duru a se se soja na se soja Leviticus chapter 23 verse 3 Leviticus chapter 23 verse 3 motu mo se homa to so mi ensa ti adwunu mi ensa imu mi ensa no o se na nsia na ye adwuma na de to sonson no ye home mu homeda wishia konkon munye adwuma biara eye awurade homeda mo tran bia nyinaamu adifo no so e bon kokobium Jeremiah chapter 17 verse 19 to 27 ye kinkan ye no choto ho nyina ye kokoba na adifo no esan asimu biom akyere Israelfo no se edu ho a ense omuye adwuma biara ense omuye adwuma biara ne ye toso enan how to observe the Sabbath. Ye toso enane se punishment. Punishment so ka mudadie no ho. Se duru ho a, ye se uye adwuma biara. Punishment. Esra chapter 31 verse 12 to 18. Esra chapter 31 verse 12 to 18. Se ne ye kenkan de dawo no. Na yen shenso. O si yen kai verse 15 no 31 verse 15 no. O si ubiara obeye mu ejuma no. Ubiara obeye ejuma humeda no. Ubekum no. Eye ensemo ya mupon kachre Israelfo no. Ampa ubiye mu asutwin. Ubiye mu aswadin enyahu asutwin. Numbers chapter 15 verse 32 to 36. Numbers chapter 15 verse 32 to 36 whom the dia eye ni ababu no ka ho asem ne ye ka ho asem ye asotwe a eda ho nie osi obiara obey mu adwuma no ye kum no nti emna Israelfo no egusu di no de si ye nie Numbers chapter 15 verse 32 to 35 osi na bre a Israelfo no wo esere so no Debi okohu obirime bi se orepe enyina homeda okase enyina homeda maba ayi soja ukonwura mu a ye na ya tena eye village anase nkurase no so okofu mu a ububu eja na obafi a obeso e de anua odiane no se no mu wo seso ho no omukohu obirime bi a orepe enyina na so opeja abeso homeda na ohu no no se orepe nyina no ene ne ba Mose ne Aaron ene asafo nyina anim na de no to edan mu ifise na onya nkyere nea esese oyɛ no akyere yi ɔka kyere ɛwade ka kyere Mose se kum na onkum obarima no asafo nyina nsi na bo ɛwɔ nsraban no akyi verse 36 enti asafo nyina de ne kɔ nsraban akyi na osinabuo ekunu no sadie ewade hye Mose no na se ehumra ne ehu asotwe nie osi obiara obetuno ye nkum no obiara ehye ho no ye Israel fo masam no oka o enye wo ganani esan se ose humeda no ode ma Israel fo no enti ye fasi ha na bibi efun ba ya wonte ase wetime afra bisa nya be hese ayampa Israel fo yakopon de humidadie no ema won die ntio ode ma won se o se eyensachene ne ye eda oni Israel fo ntem ye toso bio nso o se omukoye enkoa e wo Misrim asase so enu ntio yakopon de humidadie no ema won adie fo ni nyina ebo won kokko e che Israel fo ne se Nyamopɔ humida die na yɛ kronkron no mohwɛ no muni so ɛne abɛhwɛ sɛ how to observe the Sabbath ɛkwa bɛn no mfa so di Sabbath no ɔsi gate are closed ɔmoto ɔpono nyinaa mu sacrifice in Sabbath ɔmobɔ afɔdeɛ ɛwɔ Sabbath da no ɔsi no work ɛnyɛ sɛ ɔmoyɛ adwuma biara ɛne deɛ ɛtɔ so ɛnan a ɛde asi no ɛyɛ punishment ɛho asotwe bema bi kwa ye ho asotwe na ho poka kye Israelfo ne se kum na won kum obarima no isan se wa ni sabbath no eni asemu ti a wa ni se bi kire wa dwen a obetini afre abisa aha ye radio universe 105.7 church of christ bible enhwemu na uti no emenu ani with me afre 0244046393 0244046393 eh number ya bie ibichire wadwen a with me afre abisa na ne ne ya kan nyina no enya si ye yiwe asi ho ne akakeke adisua na eda ho a ye no waye pensepensemu osumusumi atwa mu nyina no ye the church and the kingdom the church and the kingdom e wako hia se ye behe eye sabbath no so ehu adisia ye de bewura mu dapote a akristofo so ehia hello
good morning
but your friend say na kaza finfa udin pacho mo obin mo asem ko
abajo oje me isa bona ye ne ke ju tere no
Genesis 2:3. But can someone call me here? So what be dia? Come here, here. Open switch it.
Genesis 2:3. No. What is? You have put your hand on John's own. What you want to be there? I don't want to go home for the job. We have
put our boy in the original. Mo. Until who church? What church you saying? Ti ah tobo me ba tobo ase quotation o kenka in contest ne fare bai na yenti ase yi di o kenka o Genesis chapter 2 verse 3 no o chro beginning ni esi ye so won se ti ye no eti ho no untimi conclude se o de mo obi on fa mo obi a satan no kesa on fa mo obi a
adam no le ma no
dabi e na me se kakotation yi na ti ase o se we have po ene le nsia ene bo ade nyina de to sun sun no ohome ye asi so se na ti e no eti yahopo na home ye enye adam na home ye ene enye set na home ye so se na ti e no
yahopo
no me pe o se o le ma e to ase en fa quotation no en funtu funtu mo disue mu esa wo nti ase yi nti de quotation we no matro en na wo de kakazaya no na me ntro to ho na afoforo so wa mane so wo de meba wo de to wo ase Isaiah 56 matro to ho ye be san visit bi be san he
wo de to be
visit mo nti de pato so afoforo so e be visit bi would you ever come out? Would you ever come out to Boise? Would you ever come out? Would you to Boise? And do the photo so? Why, Medassi? Now, I'm for some friend. Now, you wouldn't be. Why, would you ever come, Medassi? So, I'm afraid, I'm in shop. Bet me, I'm afraid. 0244 046393 A number, you'll be near Chiwagino. Bet me, I'm afraid, Abisa. I have Radio Universe 105.7, a Church of Christ. Bible and Himu and a Ugusu etino. You bet you are going out on Tiasia. Bet me a fair Ebisa. Now it me a Yuano. Hello?
Hello, good morning.
Morning, but your floor say, Naxa Fever.
But your family is a good machine.
Mo Isaac, more seven call. Church of Christ, Bible, and Himu, and Outino. Hello? Moachi, your friends, and I'm sorry. Mo, Cassiano, my son, go.
Oh, that's it.
Yo, me da se, me yiwa no wae. Na mi nshira, ubeti me afre 0244-04-6393 eye nama mabie, diye che wagen, efa humide diye ono, ubeti me afre ebisa. Na yeti me ashe na nso. Hello?
Good morning.
Morning, but your first, eh, Mr. Vimpa?
Yes, I am a person of Angola. Na Mose frɛ Israel nyinaa ka kyerɛ wɔn sɛ mutie ahyɛdeɛ ne atemmudie a mede ka megu mo asom yi ɛnɛ yi na musua na moni so na monyɛ. Ɔse Awurade yɛn Nyankopɔn ne yɛn yɛ apam wɔ Hebrew so. Verse 3 no titiri. Ɔse ɛnyɛ yɛn nananom ɛna Awurade ne wɔn pam apam yi na ɛyɛ yɛn a ɛnɛ yi yɛn nyinaa tete ase yala
mo meda ase nyame nhyira wo yine sɛ yɛmfa ɔfrɛ dwumadie no nsi ha na yɛnhyɛ nneɛma baakɔ na mmienu bi so nso ɛsiane sɛ ɛho bɛhia yie paa mmerɛ no nti yɛmfa kɔles no ne ho afrɛ no nsi ha memfa ɔfrɛ ne ɔtwa to yi. Hello?
Hello?
I'm watching your first, I'm not talking about your last caller.
Good morning.
Morning. What did you say?
Samuel.
Samuel, I'm asking you.
I'm from Abuba.
Okay.
John chapter 14, verse 16. He said, if you love me, keep my commandments.
Mm-hmm.
So, when you read the book of Exodus chapter 20, verse 18, Moses talk about the commandments and the Ten Commandments. So Jesus didn't accept that this commandment is to follow or this what and to follow. You see, the Sabbath day was also there. He said, keep the Sabbath day holy. That is the book of Exodus. And Jesus said, if you love me, keep my commandments.
Okay.
So we have, can we take out the Sabbath day,
it's also part of the command. So
can we take it out?
Okay, we are explaining it. Don't worry. Okay, thank you.
Okay.
Okay. Yo, you're first here. Now, in some back when I'm in Dubai, you know, I'll be saying any quotations or can you? A year, John chapter 14, verse 16, I'll come one seven. Say, Modom, you're mini machine, yes, so. Yewo Kristo emra mu. So he Galatians chapter 6 verse 2 noa. Paul na eka se yewo Kristo mra mu. Yewo Kristo mra mu. Nti ebedru Kristo mra mu. Ni ya se Kristo mra mu no. Sabbath ne ho nsem ewu mu ana. Nti ye nhye nso. Nti ne Kristo ka na ha. Ene ne Mose eka no Exodus chapter 20 verse 1 no eko nyina no e different issues. Nti ye nti ase sa. Let me aboy. It's as a one tea as yes, sir. Emma won't teach on some nasi. Into Isaiah chapter 56, verse 2 na yenia or being a per se a king kaino, making kaman. Na making kaino, shall so say, say be kind kaino. Na is a forno. Ena a di foni nyina e ka sase mu ya chobu enye wo gana ni a oti hasabi yo enti makin kam o si enhyira ni odasani a oyeye ni onipa ba okura mu no de odi humeda a omu hu fi no hwe ni nsa na anye boni biara no na onanani a ode ne ho abata urade ho no mano nka se tro tuya na urade betu mo afri ni maemu na ma ayitoto ni nso nka se hwe me de meye dia wie asemre nyina oho nyina no mre ntie ntini kan ni nyina asem oho nyina no kire Israelfo no ene amamamufo se obi pese obeye Israelni wo sabre nimu a e won hyehye ahoro a ofa so beye Israelni so eti se o ka quotation no a in contest asem no tip pote no e se o kinkan na oti ase e ni opese o kira ne se si o ye nanani o ye oho na se opese obeye Israelni na odi humida a won hyehye nyina oho na quotation en confirm man ne se yenni eye homeda yenni homeda meda sipa kwesi kwoko Deuteronomy chapter 5 verse 1 to 3 of nkan ye no o se enye wajanom ejanom o refer no to patriarchal age mo asem no oka ne onye ejanom se Moses mo brel so jan wasem no oka nti ye nhye no nso ena aje meda se se o se chapter 17 verse 11 na omokin kan twonsem no hwe twonsem pepepe the quotations ahoro a ifi di chamba ya makache mu nyina no to bo asene san si a chire biem na sa ehwe mu na kenkan se na bitimi aboa ena kwasi ando awo seke hono odo na hono wo si Israelfo no ai hopon de eyo medadi ma won no Israelfo wo si se ya mu wo Israel ene ya kan mu di humeda na Israelfo no kra binum kra chire se ajenkwa ne maaye no nguso otwa ajenkwa no nti Israelfo no de emra no ne ohoma wo na sese mu a ewo kisusun yi de ni nyina to atwa ni nyina to atwa je se Israelfo no bi pese odi a oma fa ne se eyo magyanom no moye nti omo ye eho ni kisusun ho faso bia ene isa se Israelfo no kra e hopon de mra ne ma won no o ma ni so mpo Kristo kra ba he no o mo se enye ono a e besi ne ukọ Israel na ibinu mo kra su se Kristo no kra ma ye Savior ne ma ye agyenkwa no ma ye nti ye nhye no so wo sa kwan no so nti e beda mu nyina ase e ya hopon ne pa na o twese ne ena na e kai ye no e beto aso afri ho na ye de ndadie ho nsam nso abisi ne kwan so yetimi ahye nso Church of Christ ena wati yenkan hyere nse Ghana ye wei Church of Christ e o Ghana kru bia so Greater Accra nso ye wei Church of Christ e o Benue bia wote so ye sori Nyakopon kwesere biara Church of Christ e o kwa me nkoma circle u fitere se a na ye buda fonu a obekan edan nan ye tosunum ne ye Church of Christ and San Road ye sori Nyakopon kwesere biara 8 am ekosi 11 am nti ye bia ye kuma ma ye wo deaf ministry ho ye wo asotifo esori yeso nkokra won do onsa tonwum won do onsa ebompa ye won do onsa kasa kire wo ho nti se obi o sa tibie nimu a ye kanfo mo se fane bra nzo beti Nyakopon ase no nyankwa je ma ne kra da bi ekyire ye san pichi e wo tv ne so e UTV e mimi de biara nti na asese aboyi bebiara wo fa ho bia fa UTV ne to UTV na etie Church of Christ ti ene hopon asem so e chechire wo ene eye abatoo eda mimi da ye enche bia nonso pepepe ne ya shase e to aba wo ye Ghana ni koto aba ne chire wadwen ne yi omampani ene mra shejafo nyina ba biara fo ho bia koto aba wo de oto aba ni wi a Fiwoko ifie se ope a ne ye kinkan na wo wa hodin a obebetie bia wo modin a betie e ka me nkode a hwe tv ne tie radio na tobo ase nkunde e ba susudi sawre ho ba susu ma wre ho ni nyina ye Ghana na ebedi nkunim nti ye mfa sansem yi enhye ye hun kran ye nkoto ya ba asudue mu na Ghana ini nkunim ubeshia ibio na oto se ne no num ekosi no nsia anopa o radio universe 105.7 Church of Christ ema munyina achibio esa mamuniti nyahopon hyira wo nyahopon tse ni ma Nyanko pon mo ho ban, na ofa onko, na ofa omra asubie mu. Ye firi ha abotimi afre me e wa homa yi so. 0243 219844. 0243 219844. 0243 219844. Ye frɛ me Joseph afo akwame pon asem brɛ wo. You mean me a free from my man here, Patrick, young Paul Sham. Any at your phone, somewhere a son and my hope on Asim. A bishop will be you now to send it, oh Christian Sidimo. Amen.
You just chill out and leave that dial right where it is on 105.7 FM.
Church of Christ, Yaji Akra, Menakopon.